Umzimba womfana oneminyaka eyishumi nesishagalombili ubudala Ominze Kumfula u-Klipvalley ngoLwesibili usutholakele. Kusola ukuthi umufi bezama ukwela umfula ngenkathi eshelela ewela phakathi kulo mfula obudla izindwana. Umzimba wakhe utholakale namhlanje ekuseni nakuphiko lwezimo eziphuthumayo kumkhandla udolobha waseGoli ngokunjalo nakuphiko lwezimo zamanzi.
Setopusa mochaya ileng anwella mola tswaneng wa Klipvalley o motsaneng wa Kliptown o thapa menya maobane se fumanwe tsebetso ya ho batla setopu ile ya thagolwa thapa menya maobane ka moraga gore ba ahi ba sebaka ba hlabe mogosi ho ba di tshebeletso tsa tshwanyetso ka ketsa halo ena mo ho fihleng sebakeng ha bona ba ileng ba hla ba ema ka tlhaku tikong ya ho fumana setopu empa ka bohloko tsebetso ya bona ile ya hwehliswa le ho fitisetsweng ho seng a ka jeno tatelong ya polokeho. Ho tlohala ha motjha enwa wa moshanyana ya le motse le shumele metswe robedi a ile a thella le ho nwella nakong eo a neng a leka ho tshela molapo mo ba ahi ba ileng ba elelwa kotsi ena ba lekileng ho mopholosa empa ka bohloko ba sitwa. Moedi wa ditshebeletso tsa tshwanyetso tsa Johannesburg e leng Robert Molautsi o bolela ha maloko a kantoro ya pholoso ya basesi ya Johannesburg Aquatic Rescue Unit tshebedisano mmoho le kantoro ya sepolesa ya Water Wing di ile tsa sebetsa ka thata ho fumaneng setopo sa motjha enwa.
The body of the 18-year-old boy who went missing when he slipped and fell into a Klipvalley river stream yesterday has been recovered by the aquatic rescue unit from Johannesburg EMS together with the South African Police Service Water Wing.
Molautsi o ipileditse ho batswadi le ba ahi ka kakaretso ho elweng hloko hore bana ha ba bapalle metsing ka ha melapo le diphula di geleletse haholo tatelong ya jwale ka ha pula e nele ka matla mathwasong a beke ena e hodimo. Ditabeng tsa Soweto TV ke mannini morolo ke le Kliptown.